Tate Veda Sastraite Parama Chari Veda Upanishade Yata Kichu Haya Jai Sutre Jai